kene indirimbo na Harmonize indirimbo na Harmonize irahari umwanya wawe ni yashika izosoka zankete pa voilà ari yivurayo kwa ta indirimbo dufitane murabizi ubu murabimenye irahari ari collab je na Harmonize voilà murafisa gahungu uramada gukwere Eden Baudry
ouais faire attention
murafisa gahungu uramada gukwere Eden Bigirimana yari konsere ya Harmonize muzoyitaba gafizi nabivuze uno musi ku radio nari mfise igitera interview kuri radio deragakura nabivuze en tout cas j'aimerais bien kubayo mugabo kani bya bon nari kujayo normalement kuko tatamaze kuvugana na Harmonize yaraje kuwaranyandikira muri DM turavugana kuje kuvugana cyo giye nari nkiri Burundi d'abord ndambira nta kibazo ntari bi mugabo je ndafite urugendo rwo kuja hanze hari ibintu ngiye gukorayo nibyakunda nzozi voilà niyo mambo mambo nyukuri afishe tu bo maze gushikino mwabona na mafisha kuma sirikira ndimo nubu niyo yasohoye iyo yasohoye uno munsi nayo nyene ndimwo mugabo kimwe gusata na cyenda ngwe nari nzi yuko ivyo nari ndi ivyo na ibyanzanye yuko bizohera kare umva byabaye bigishobora kuko nzobira nka nko mu kwezi kwa gatatu itariki 20 so na cyemba obligé kubimubwira yuko nta kibashe kuza bwa vraiment je m'aimerais bien yo kugenda yo performing hari ama ikintu basaba nuko abafans bari muri Tanzania bogenda gushigikira kuko hari undi murundi wacu ari azogenda hari azo performing c'est pas parce que refuse da hari muzoreke kujayo oya muzogende mushigikire umuntu azobagiye kudupresenta hariya kuko nawe nyene no murundi so ifo kuraba juste kwanza igihugu gushigikira igihugu kuko uya ni nka ambasade w'igihugu agiye hajya guserukira Burundi so abafans bose muri Tanzania babarundi n'abafans bose bazojayo n'uzocika intege cyane mureke kuja gushigikira mwene wacu ari hariya kuko twese turi mu rugamba rumwe twese ni muri ya muri bwa bumwe kwa niko novuga bwo gushigikira igihugu bwo guteza imbere igihugu cyacu voilà pre icyo kibazo cya mbere kirahezi ubundi hagati ya Sabi nawe mufiki nta na kimwe vraiment jewe n'ukuri ntabaye hypocrite jena nakiba jena chombona nachombona kuko vraiment nachombona je sais pas nokuri no bandika ndabeyisha buze ni hari ico dufa mugabo ni basa yuko bivana naba fans nabo bandika kuma social media bandika n'importe kwa iki hari je jeno kwandika stati ntiyumviriye n'umuntu mugabo abantu bagacha bafata stati bakacha bayiteranya n'indi bakacha bizana induru sibyo kuvugisha ukuri je nacyo dupfa nta na kimwe dupfa ntacyo dupfa vraiment kuko ntacyo mbona twopfa no kandi umuntu wese na chance yiwe vraiment mais voilà quoi si vyo da kiki bisous d'accord ok